sana kwa hiyo fatu tatu mafuta na mbili flash Thank you.